Taratibu, taratibu, vijana wa boda boda, taratibu kabisa. Thank you.